Graduated.
This rap game in a chokehold. Kill a bone popping me, I'm known to get it popping. Too much money in my pocket, like what the hell is a wallet? Throwing paper in a club, see that's not even an option. She asked me if I do Molly, I'm like, whoa, Kim Osabe. Up, down, down, work, work, that body. Drop it, load and bring it back up to the top and keep it rocking. Yeah, she got her own money, plus she graduated college. Told her, bounce that ass like it got hot drop.
Da 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 da